Zidza pfungwa dzake. Unoita mukomana kuti munoita 1 year, 2 years, haana kana zvanombotaura zvine musoro, kuri kutaurwa mamufi, pane chimwe chimufi chakapenga. Vari kuzvirwa gisha gisha gisha. Ah. Avangavarambwa. Pana zviripa.